Nal'ibali Storytime. Igama lam ngumadoda wakwa Ndlakuse. Namhlanje ndiza kunibalisela ibali elimnandi lehobo hobo elalincinci nelazilizigwagwisa. Yho, lalingaqhayisi ya yima. Mzali, malume, anti dabawa phekhaya, ikhona imidlalo ekuzawufuneka emveni kokuba nibukele niyidlale kunye nosapho. Nimamele kakuhle. Kudaladala mfamu libe mandulo phaya kwakukho intaka ekwakuthiwa lihobohobo eyayintle ngokona kona esiyayincoma sinamona. Ndithi amaphiko la ayo ayetyheli ekhazimla umlomo nakubeni womnyama nje kodwa wawumhle ingakumbi xa kukho ilanga. Torhwana yayiqhayisa le ntaka uba ngabiqhayise kusasa umntaka bawo lawutshona ilanga iqhayisa. Ingakumbi ke xa incokola nommelwane wayo ekwakusithiwa yimpukwana yedo. Ngenye imini ide ithi le ntaka mpukwana asabele umpukwana. Wakha wayibona intaka enhle enjengam adumpukwana hayi zange ndiyaqala uyibona efana nam. Iphinde ithi sekho wayibona intaka enomlomo omhle njengalo wam. Iphinde ithi mpukwana hayi unyanisile. Unyanisile lo utsho ngoba nomona ungaba novuma uvuma ndiyakwazi nomona aba. La hamba ixesha kabonakala into yokuba ngoku yobobo malinyusa umgangatho uqhayisa nobuhle njengoba ezinye iintakana neentaka xa zisakha ingqwethi zisebenzisa izinti ewe neziqangana zenca nezinye izinto ezimdakana le yaziqalela into yokuba mntaka bawo ii-levels mazenyuke. Yenza ntoni le ntaka kuthiwa lihobobo kuthiwa yarhola irhuqa ewe irhugula iziqwengana zamaphethane elekese akhazimlayo nabhanyabhanya yaza yatsho kwezo ncongolo ngeyona ngqithi yakha yantle emhlabeni. Ithi mbuku xa incokola mna andikhathalisana nokuba ndingahlala kunamagqabindi mgqubagqubane kulamagqabindi mgqubagqubane ndihlala ku ngoba uba kuza utshaba into ebalulekileyo ndizawukhuseleka ngoba ndizawuvele ndiqhakeze ndithi tshwa emngxunyeni. Ithi wabo hayi hayi andinguwe kaloku qala usijonge kuqala phambi kokuba uthethe nam. Ndilihobobo mna and ebomini bam ayikho into ebaluleke njengobuhle. Ndifuna izizwe zonke zibone ukuthi ayikho intaka efana nam. Yangena ngoko nangoko ihobobo kuloo ndlwana okanye kuloo ngqethi yayintle ngoko nakoko. Ngelo xesha kanye kwavuka inyoka eyayilele iinyanga ezininzi. Bonakala uba ebusika iyavuka yavuka yabe seyifuna into etyiwa. Ithe xa ikhangela tshini nantsi impuku izama ukukhangela inkozwana thini nantsi iqhwaya yayileqa. Ngoko nangoko yabaleka impuku incediswa nangamagqaba amdakane yaze yangena emngxunyeni yathi le nyoka oh nkosi yam yho inoba ndibhaqiswe nasesisu sikhalayo ndizayithini le nto ngoba ndilambile. Ithe xa ijonge ezingcongolweni yho 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 nantsi ingqwethi intle inoba kukutya kwam okuhle oko yakhawuleza yakhawuleza sahlahlamba ezinye iintaka sizama ukuqalela hobo 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 nasinyoka hobo hobo nasinyoka yakhawuleza inyoka yazibetha phakathi engqojini kunjani nje yayichola yathi sisa yabaleka intaka ihobo hobo ingayazi uba yisinde njani. Ukusukela loo mini ingakumbi ebusika amaphiko la ayo ayeka ngokukhazimla aze abamdaka ukuyibonisa into yokuba ngenye ixesha ukuzicingela into yokuba ukrelekrele kuyafana kanti nokuba ube kanti usisidele. Bazali liyaphela eli bali ngolu hlobo liphela ngayo njengoba nani limamele nayo liphelile kaloku kodwa into endinicelayo ndicela nize ke ngoku nentlama yokudlala nize neprestiki niqiniseke uba ninazo neento zokusika nizobe aba balinganiswa nabantwana benu nilibalise eli bali ngendlela eningathandi ukulibalisa ngalo emakhaya. Enkosi kakhulu, ndiyabulela.